Sajini unainamisha miguu, sio tunakaa kama post ya nini ya simu. Wacha uzee. Very lucky this is being shot at 3D. Net. 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 Net.